direng go ka leka go ipatlana no mo mo we can take at the control of the game
ba di romela skido gaucho tse ke bana ba le babedi pala mo go Dr. T from ala mo box la di 18 patla hachi bona thoho abaya tanya le letlo wa captain fantastic tabolina nyane go ka emeletsa ba ba leng teng ka kona ba galaxy go ka tsenya sepikere sa se botlhoko ka ko township fa la sa mo le ga borone united mal le senya malapela wa ipotsa gore borra la motlogela jang le ntse le mmone gore o ntse a goroga mo 18 nyame go ka batla go timedisa baratadi ba Jwaneng Galaxy.
It had to be him, Monagaitse, leading from the front as the captain, and Lilian Monagaitse. Ga se motho e le gore e ga ngwana ga tloa no sa.